ubaba umtshali. Aleluya. Bathe ngifake u-F njalo. And abafundisi abakhumbule indawo yabo isekhona futhi naphezulu bengabe sebephelela phansi lapho asisifend space noma sinilethele iy'hlalo befundisi kodwa nabanye bebebenyukela endaweni ethethundu kancane sizothatha amaposition eni bafundisi siyabonga.
Thank you.